raha kidogo na burudani kidogo wallahi raha
Oh, Oh, Ay, ya no Thank you.